ayo masezerano niyo masezerano yaje nk'inyishu kundyane zazizingamitse igihugu cy'u Burundi kuva na kera narindi ababizi barabizi akari gahitiye muri iki gihugu niwo mushinge wonyene u Burundi bufise kugira igihugu kigume gifatanye abarundi bagume bafatanye mu nda kigume citwe igihugu niwo mushinge wonyene dufise nta wundi uzatubwira uwundi ica kabiri bitwibutsa neza yuko abarundi banyu barinda guca mu biganiro kugira batore inyishu ku bibazo bafise ni biganiro ni dialogue nta murundi yigira igihanganga avuga ati nakoresheje ingufu kugira ashike ibi nabiriya abarundi bagiye hamwe barumvikana nta uri hejuru y'abandi nta gihangange na kimwe twese twagiye hamwe turumvikana ica gatatu ni kumenya uruhara makungu yagize nkize turiyo bagize ari makungu yarafashije Burundi kugira aduhe umuhuza wijunja wicubahiro nka Nelson Mandela ni ibintu bidasanzwe kajya n'agaciro n'igihugu cyacu bari bagihaye kugira amasezerano mu gusinywa habe hari amakunga kinje abakuru b'ubwo batwari ibihugu by'ibihangange abakuru gubanga hariho bari no kwerekana na ntaryo umutima amakungu yarafise ku gihugu cy'u Burundi ubugira kandi kaza kwibuka ibintu nyamukuru aya masezerano yazanye hariho inzego z'umutekano abaranze kiri ngene bavuga ati ikibazo cyose cyane iranye bacite ikibazo cy'igisoda inzego z'umutekano zirimo bose gusangira ubutegetsi demokrasi gusubira mu matora ayo matora ya Amerika aravugwa iyo hata amasezerano yarusha twari kwa tukiri mu ndyane nta matora ariko aravuga muri gihugu cy'u Burundi uwo muntu wese abona ko iyo tugiye mu matora amenye ko ari amasezerano yarusha yatumye dusubirayo ugusubiza hamwe hari bya vérité réconciliation n'ibindi ica gatanu kuvuga n'ikice twa inclusivité nuva nta mundi numwe atayemeye nabahagaritse inkwano mu nyuma ico bacatangura cyangombwa kwari kwemeza gushikira amasezerano yarusha ayo rero niyahuza abarundi bose nta numwe ashobora kuvuga ati ayo masezerano sinayazi abari karabesha ica gatandatu nuko tuvuga tuti ugwaruka dutegereza kumenya yuko ubundi bwinjiye mu nzira y'amahoro abarukoresha bose ariko barubirukira ibiraro nta mvo n'imwe hari yo gushusha urwaruka kurujana muri ibi nabiriya izo ziba ari imvo z'umuntu ku giti cyiwe ariko inyungu z'igihugu zihagaze ko abarundi bumvikanye gusangira iby'igihugu ufise inyungu ziwe rero zindi ziwe niwe abashaka gukoresha ibi nabiriya kugira igihugu cyame kiko kiragira ingorane hanyuma twasabira guhinduka iyi tariki ibera akajya uko guhindura abarundi abariko barahindukira amahoro bose abariko barayemeza guhinduka guhinduka gufatira ku bintu biboneka ugushikira amahoro ifatira ku bintu biboneka ntuvuga ati je ndashikira amahoro utari kurahera kucaya garukanye tuve muri bya bindi abarundi rero tuvuga ibintu bikavuga ibyo kumunwa gusa uwushikira amahoro wese wari karahindukira amahoro avyerekanira ngaha